Kua hinga tētahi o ngā hoia morehu o te hokowhitu ātū no te Kamupene C, a Darcy Nepia. No ngā puhi Ngāti Kahungunu me te tai rāwhiti o na tātai whakapapa, e 85 o na tau ka riro atu nei I ngā pō.
We were always arguing, but it was just what we were. And other people couldn't always understand it, but that's just the way we were. We were always together at the end of the day.
He matakite I tōna kāinga I here taunga, hei ka āwhiro I tōna wā, haere atu rā koe e te pāpā.